Ngithenga ifuku ekuseni, ngabona intombi ebheke emlanjeni, ngathi muhlungwana nje. Ngithenga ifuku ekuseni, ngijona emlanjeni, ngazobona intombi enemuhlungwana nje.
Turn up on mommy, shake that bone for me. In your body I feel, in your face I see. Turn up on mommy, shake that bum for me, in your body I feel, in your eyes I see. Ngibone ekuseni wangikhaza wangikhaza, I love what I see, so your eyes in my eyes. Mina ngibone ngakuthanda ngakuthanda, my eyes are so blind, thando lwakho langiphanda. So baby look check, promising zokubeka neringi singayithenga. Nakini ngakucela ngikayigama ngamela, she gave me some letters, something like banele. Uthe usendleleni usaya emlanjeni yakuthole, okay. Ay, I'm busy anyway, ay, and I see you late. Ay, I'm a five in same place. Ay, ay, I told you okay. Ay, ay, I'm busy anyway, ay, and I see you late. Ay, I'm a five in same place.
Ngithenga ifuku ekuseni, ngabona intombi ebheke emlanjeni, ngathi muhlungwana nje. Ngithenga ifuku ekuseni, ngijona emlanjeni, ngazobona intombi enemuhlungwana nje.
Turn up on mommy, shake that bum for me. In your body I feel, in your face I see. Turn up on mommy, shake that bum for me. In your body I feel, in your eyes I see.
In your eyes and I see something like beauty and a beast and Cinderella with the heel. And you are, you are, you are, you are,
you are,
you are, you are, you are. Hey, Coco, fulele singene, ngifuna sona isandwa sami, ngifuna omunye, ngifuna ukulobola isandwa sami, ngifuna wena. Ngoba ngempela sandwa sami ngithanda wena. Ngithenga ifuku ekuseni, ngabona intombi ebheke emlanjeni, ngathi muhlungwana nje. Ngithenga ifuku ekuseni, ngijona emlanjeni, ngazobona intombi